O nwere okwu ọ ga-abụ some people kwucha no matter na ha adịghị sure. Mana ịkwụrụ ọtọ tụlechaa the thing, ya eyitebe something nwere ike ịbụ eziokwu. Come to think of it, ihe nna m kwuru na vidiyo a, were goro nwa watch ya, ma gee ihe mere na this video.
A chọrọ ka this video bụrụ a big lesson to you, nwanne gị Echube Ego. Ọkwa ifo ka your daddy G.O. si eme occasion, ndị o mere invite in occasion ha bụ worldly billionaires, billionaires nke ụwa. Your daddy G.O. na dine now wine with worldly billionaires. Mana ngụ awụzi holy poor man and holy poor woman na-eme fasting everyday n'ụlọ ụka na-eje evangelism na-atụghị onwe onye ime gota na-elu olu onwe gị na-eti mkpu anointing bịa ngụ ka oyi ebu. Your daddy G.O. na-emezi occasion o meghọghị invite. O gosi ọ na-eri ga-eri. All these billionaires ị na-afụ na dine now wine with your daddy G.O. ha emebo ha bịabọghọ evangelism for once, ha emebo fasting for once in your church. Mana a na-eme occasion ha nwa ka a ga-eme invite. Ngụwa na-ebuzi onwe gị atọghị na gota na-apịtọ onwe gị anointing bụrụ ngụwa na-apụ ime ahịa eme evangelism a na-eme occasion emeghọghị invite. O gosi ọ na-eri ga-eri. Nwanne gị Echube Ego, ogbenye ka ị dara, onwe ha mmụọ ọjọọ na-elu nsogbu. Gị Echube Ego,
a sị m erukwe nlas da ụlọ enugu, a sị na ụlọ esoro n'ihe a na-eme, ka ihe ga-egwu.
My pastor Gio,
na-enugwe ya na-alụchago ụlọ edobe n'enugwe like this
n'enugwe
ukwu ana obi ka gị ụlọ nke gị nkọ dị n'enugwe.
Yeah, I'm working to. I want to be like him. I'm working towards to be like him.
Yeah, we're not gonna have a completed building anyway.
Yes,
I can hire you. Yeah.
And I know my home must be.
I got what you
here. Yeah. So for the fact that my father has his own there, I will have my own there.
Yeah. Yes. So you know, I guarantee you, man. Oh, you're more than Pierre Bigu. I'm not even going.
I'm
not going. Man, I'm
not
going. Yeah.
Yes.
Who's about the law?
Can't Abraham Mutadero? We're all coming one. Can't madam Mary.